Rakaanga e tū ki te tokerau.
Ladies and gentlemen, Heretini Tarau.
Rakahanga he nua, Heretini Gabriel Tarau. I tō tini tō kua hau te rawe, waine rakahanga kua hau tō rawe. Hakiki tuki te ewe, puna pana tō tukā. Hapate kapate, kaora kaora. Hey! bate, kaura kaura. Bailera kaura kua hau.